favorite boy, Cash Kid on the track.
Yartaan calmadeen jeclaaday, Yartaan cimrigay sugaayay, Yartaan calmadeen jeclaaday. Cafis iyo dulqaadleey, Waalidkeed ciseyn badan, karti camal Soomaaliyeey. Karti amal samali
Yartaan calmadeen jeclaaday, Yartaan cimrigay sugaayay, Yartaan calmadeen jeclaaday.